Tick tock, wake up, you're gonna be late. There is no place in this house that is safe. Try and I'm distressed, I'm gonna kill him. I risk the call of suffer, angel. Hello, hi, tell me why. Why is I born to cry? Don't fear a thing, just fear of flies. Confrontations are my worst nightmare. Hello, are you there? Angel, tell me why. Why am I afraid of the dark? Don't fear of that, just fear of lies. Glory in the flowers with the pod. How are you there?
Da 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 da